Murahawe ikaza cyuti bagenzi bakunzi ba radio na televiziyo Indundi. Uno munsi ikinyamakuru cyanyu indundi.com kibashikana ku kibuga cy'ubushikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama. Uno munsi rero tukaza kubashikiriza inkino za nyuma z'igikombe cy'igihugu mu rukino rwa volleyball. Mubigeme umugwi wa Muzinga wirahiye New Colombe ku maseti atatu kubusa mugiye mu bagabo haci wambaye hagati ya rukinzo w'igipolisi na Muzinga w'abasirikare. ntango z'urukino umugwa Muzinga ne batahukanye seti zibiri za mbere ariko inyuma y'umukenyuro wa Jean Marie amenyereza Rukinzo Rukinzo yagomboye seti zibiri niho bace bikora kuri Seoul ititahukana n'umugwa Muzinga ku manota 15 ku manota 9 ya Rukinzo Muzinga ibi ya mbere gucyo Mukanya gato umumvirize rwigwakiranya arongo ishira mu gya volleyball aha tumenyesha ukuntu yakiri no higana rwigwakiranya azino nkino zari ziryoshe cyane mbe ku gisata cy'ubuhinga hari cyo mugiye gukora nko kuzana abamenyereza bafasha abano bakiye
tugira turabirondera tubikora kuko tugiye kugwana kugira tubane tunike abamenyereza bacu mu bakungu bazane ni vikomeye cyane hama tugira turarondera bishotsa mu Japone niko ndarondera bukeye buke boza bakadufasha bakigisha abahinga bacu kugira nivo itere imbere byose iva kuwa entraîneur gacaje arimo bakina
haravugwa umusozero mushasha waje mu Burundi ni inkuru canke n'urukurukuru
oya tere narayironse yavuye muri America iri ngaha muri stock hanyuma ministre tugize imitsi tuvugana ibintu byiza cyane nibaza ko ejo ndamuzinduka ko kugira dushobore gukingira ngaha iki kibuga imvura iguye tugume dukinira kuri terre synthétique na tare yugaye
Umufasoni nibigira Nadine yashoboye kuronka impamya bushobozi mu byerekeye gusifura mwebwe muri federasiyo mwavyakiriye gute harabandi bagiye gukurikira
Twabishizemo igufu nyinshi cyane yabironkeye muri Egypt hanyuma hariho nubundi yamutanze umugabo umuhimwitwa umushinga ndayitwa ndibanje hanyuma tugiye kugwana turondere abandi babicanye batatu muri volleyball na beach volleyball
nkuko muhejeje kuvyumva ruwigwa kiranyarongesha mu gya volleyball bashikirije yatumenyesheje ko Burundi mbere buheruka kuronka umusifuzi impuza makungu azi kwizina rya Nadine nibigira mbega Nadine nibigira yoba yakoze gute kugira ashobora gushika kuri iyo ntama
ubwa mbere hoho numunezero mwinshi kuri jewe nk'umusifuzi impuza makungu numunezero mwinshi ku bakenyezi bakina urukino rwa volleyball ndetse barukoramwo numunezero ku gihugu no kuri federation ya volleyball
urumwe wenyene ibanga cyo kwishita fodi
sindi umwe gusa umukenyezi ndi numwe amaze kuba yemewe koko nk'umusifuzi impuza makungu mu Burundi kuko uwo turi kumwe ntararonka amahigwe n'umugabo ataronka amahigwe yukwemererwa koko nk'umusifuzi impuza makungu kuko hariho urugero atarashika ko ari gomvuyemwo kundwiheze mu ikayiro mu Misiri
none biguhaye n'ubu washora guhagarikira kugera ku rugero uruhe ko impuza makungu
mu bisabwa n'amategeko nk'ubu mu ndwi zibiri ziheze ku itariki 20 z'ukwezi guheze gushika 24 nari mu ihuriro ry'abasifuzi impunza makungu biheze itariki 25 naciye nja kumarira gusifura n'urugero rwa nyuma rumpa uburenganzira bwo gusifura ku rwego rwa Afrika novuga nti nigo runahambaye kuko mu isanzwe abandi batangura guhera hasi no kuvuga mu karere nko muri zone iwacu 5 canke yindi mbwaje nahere ku gwego gwa Afrika ni ntambwe rero idasanzwe kuko jewe ngiza ayo mahigwe kugera ku rugero rwo hejuru ntarashikira ntaciye kugo hasi bisigura yuko sigaje igihe gito kugira ngo nje mu mahiganwa yuko sifura ku gwego gw'isi yose novuga yuko nigenje neza mu misiza shobora guheza gusifura imikino isabwa mu karere hama nkaja ku mahiganwa y'isi yose
icyagaragaye kuri no munsi ku kibuga cy'ugwaruka inkino n'imico kama nuko urukino rwahuje umugwa Muzinga hamwe na Rukinzo rwarabwe n'isinzi ry'abantu ku ruhande rwa Muzinga bari bafite n'abaririmbyi ico kimwe n'abatambyi mugiye ku ruhande rwa Rukinzo y'igipolisi abapolisi baje kurorera ari benshi cyane mbere bari banaryohewe kuko bateye intege bagenzi babo basanzwe bakenera umugwi wa Rukinzo Volleyball Club
tumaze imyaka 10 duhiganwa na Rukinzo imaze kudutsinda rimwe champion y'igihugu numva njyewe cyane kubera twariteguye kubera muri champion y'ubujumbura yadutsinze kabira kuri cyane mara bikurikirana namwe mugabo twariteguye kugira ngo tware champion y'igihugu nuko wabonye ko twabatsinze seti zibiri za mbere mugabo ne bacha badutsinze ibindi kurikirana nuvuga ko ari equipe ziba zinganya ubuhinga n'inguvu rero biravana taktike y'umuntu wese ibyo akoresheje uko mwabonye ko ayo twagiye turahindagura ko dufise abakinyi benshi kandi bashoboye
twabonye yuko mwebwe mwakenyuye kugira mutsinde umugwa Rukinzo mbere mwatsinda amanota 8 ku busa mu ntango ya Seoul bita tie breaking muri kino gihe mwebwe mwagerageje gukoresha wa mukenyi rugira mushobora gutsinda i Seoul iseti igira gata
nukuri wabonye ko natangiye kuramwe ubwa mbere abakinyi bayo kugira na baruhurire icatuje tsinda iyi tie break nukubera narafoje ikintu bita block nico cyafaje gusumba
ni kuri ico kiganiro rero no munsi twabashikirije bya volleyball turangirije ko dushimira abakunzi bose badukurikirana ku muhora wa internet indundi.com naho gutaha